Me feel like I'm losing control. I just wanna dance and my head keeps moving. It makes me feel like I've never felt before. I just wanna dance and my hair starts moving. It makes me feel like I'm losing control. I just wanna dance and my head keeps moving. It makes me feel like I've never felt before. I just wanna die.
I just wanna da 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 da